Isebe lokhuseleko loluntu kumasipala wesixeko saseGoli libambe iphulo lokuvalwa kwendlela elikhokhelwa ngamagosa amapolisa angabantu basetyhini kwi-toll plaza yaserhasimiye eGoli namhlanje ekuseni. Oku kuyinxalenye yemibhiyozo yenyanga yamanina eqhutywa ngumasipala. Kanti ke ngexesha lokuvalwa kwendlela abaqhubi abangabasetyhini bafumane iintyatyambo kunye nemiyalezo yenkuthazo evela kumagosa amapolisa.
Isebe lokhuseleko loluntu kwisixeko saseGoli liqhube inkqubo yokuqaphela abasetyhini kule nyanga yabo ngokubapha intyatyambo kunye nemiyalezo yenkuthazo. Le nkqubo ibikhokelwe ngokupheleleyo ngamanina wesebe lesipolisa kamasipala waseGoli. Eli nyathelo lichazwe njengelo ligxile ekukhumbuzeni amanina ngokubaluleka kwawo nendima ayidlalayo.
As we are on the 27th day of August, which is the month that we're celebrating women. So us as JMPD female officers, including our EMS guys, what we're going to be doing today is to give roses and a note that appreciates the female drivers within the city of Johannesburg, and also encourage them that they should be best drivers on the road. They should contribute towards the safety of other road users.
Ukuqhubeka nokunika amathuba nokuvala umsantsa umlawuli we-JMPD kwiofisi yentloko yesebe u-Angie Mukasi uthi bandisa amaphulo ajolise ngqo kwabasetyhini kwaye esithi abanye sele bekhona kwizikhundla eziphezulu.
Within public safety, what we are through the office of the HOD, obviously, because our current acting HOD is a female, so she's also putting the agenda of women on the table and taking them forward with the highest leadership in the city of Johannesburg in terms of the growth within the department, in terms of making sure that women are skilled. You know, we recently launched a new unit that is tackling crime, which is TRU. So within that unit, we also have female drivers that are carrying high caliber firearms, and we also want to skill them further so that they're able to tackle things like your cash in transit that will be happening, or as and when they happen within the city.
Kwiinzame zokulwela ukuqatshelwa nokunika iwonga kumanina, lo kaMukasi uthi kubalulekile ukuba amanina ahlale enolwazi azixhobise ngalo ukuquka izakhono ukuze xa kuvela amathuba babe bewalungele. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mthuka eRasmeri.